nubwo musanzwe bimenyereye tubaza ko umwami urunka bishasha aho muri hose na cyane cyane abarundi aho bari hose ku isi tuje kuraba Buffet on the Floor hamwe na Rarijo aho basanzwe babagira ngo dushobore kumenya byinshi kuri bo. Buffet on the Floor turaza kuja ku ndirimbo La Difference tongera tumubaza n'ibijanye na management iyo tongera tubaza Rarijo na kumwe imenzi ninga tuje
Indundi.com
Tena mapema sana uyu muzi kuri stage ni jewe n'ubushaka rudaci yabagabo ndza gucimana
ni TV twamanze gushikaho Rarijo na Buffet on the Floor basanzwe baba ubu tugiye kuyaga kubijanye na management yabo tongera tuyaga n'indirimbo ya Rarijo nshasha tuyaga n'indirimbo ya Buffet la Difference ikume na Buffet on the Floor ndabwira mu gihe cyo gusaba ndabwira
I am a manager. Nko kuvanga nkaje gukorera muri WCB iyo ni ntambi ya mbere sine atuka nari mvise note yo kujya gukorera handi hanze mugabo kubera ko atabuye nari mvise bwo kubyishobora jeje management yarafashije birakunda kandi aho bari bose mvise ati respect barazi ko ndabubaca ego ama ibikurikira ndibaza ibyakorewe ibishasha n'ibiri ko birategurwa mu kigo bibona vuba
bizomera gute atuje kuri ico kwanza ubya nawe chaki nari gute
ni sawa sawa wewe
wahindutse ke wowe urafise n'umugore umwana hari mutse ntivyiza hama ku bintu by'umuziki byo byo gute
kubona ronse management muri kino gihe iyo ari ndoto y'iwanje bo yarashika nkarumwa wa manager mugabo aba manager naronse ntigeze twumvikana nti tu nuvuga ngo mu byo bampropose n'ibyo nakubwiza hakunda kubaho kutumvikana gukwiye mugabo ibyo byame biri mu ndoto y'iwanje kuva kera uno munsi nuvuga yuko ari intambwe niniya intambwe ya mbere twashoboye gukora yo kuva ngaha tukajya mu gato tukajya muri WCB tukajya muri studio ya T-Touch gusohorera hanze nari maze gusohora indirimbo Nairobi muri Kenya mugabo ibintu bibikurikiye nabyifuza mugabo sinari kubyishikanaho jyewe jyenyine wazi yuko umuntu afise umufashe mu maboko birakunda kwashika asha gushika yego ni intambwe ikomeye cyane kandi n'ibindi biri inyuma ndibaza ko ari byiza gusohora
mbega mwasinye contract ingana gute muri management yanyu ni imyaka ingahe muto uretse ko mwahinduye aho muba ibyo mwunguka n'ibihe kuri ndu sinike nka bavuga ati jewe ubona ko ari minyungukana ka ibi kumbe manager akavuga ati nanjye nzokubwira ikibi mwebwe n'ibihe byatumye mwinjira mu bifeso byo kunguka gute na ryo byo kunguka gute awo ofisi nyishu yihuta ashobora kuba ari wowe winjiye mu kuri
yana ninjiye muri konti
winjiye gute muri management ni igiki wakurikiye byo kuhemba ati jewe cyo na visa cari ari ndoto wari ofise ntazotuza icyo wakurikiye ni iki
jewe ndibaza icyo nakurikiye cyane kirusha ibindi urazi uko no muri ko nariyo bidashobotse ko duhuriza ku biri bimwe bimwe bitakunze nibaza ko ugerageje kuraba muri management ukurikirana umuntu ashobora asharje y'ibintu bimwe bimwe ukenera kuko uri umuririmbyi utegeza kuba uri umuntu w'agaciro utegeza kuba uri umuntu w'akarorero abantu bose bavuga ati kubera ngo uri kwica imbere y'abantu kenshi rero hariho bimwe bimwe amaduru amwe amwe ntashoboye kuronka ahandi ariko ngaha ishoboye kuboneka nicyo gituma nikiye
atari ibanga ni
ibihe nibaza ko warabyiboneye barakwangira inzu barangira studio yari n'amakirike mu gihe kuyabona barategura ibiteramo urumva hariho byinshi cyane muri joy hariho n'ibindi nkurinda kuvuga mugabo ibyo ubibonera nk'amaso nawe urabibona ni ibinyene abibonye naravuye mu myaka biga mu isi tubumba mu giti urabibona nawe so iyo niyo nyungu ya mbere ni icyo kintu cyampaye esprit kwanza yo kumva no korana nabo kandi n'abantu ba mbere urumva deja si abantu benshi bashobora gukora izi action bakoze oya ndazi ko ari benshi bafise amahera mugabo kugira bagire icyo cyiyumviro kwanza ni ikintu gikomeye cyane kibagora kandi
rero bitufata igihe imyaka ingahe kugira ngo mugume mwashanke muve mu masi ni imyaka ingahe
imyaka ni isi muri kugira ngaha kubera impamvu management ya Tribeca idufitiye imigambi myinshi kandi miremire sana sinavuga ngo ikiringo kingana uko cyangwa kingana uko kuko ni ibintu bishobora gufata ikiringo kinini kandi kirenze
kuvuga mu kiriho muracariho
tukiriho turacariho kuko badufitiye imigambi myinshi kandi urazi yuko nk'uko ugenda uvuga ngo ufashe ndondo uri umubyeyi wanjye esiko washobora kukundekura ukanta ubona yuko ibyo ndiko ndagukorera bitomora cyangwa umaze kunyumvamo kandi nkakwiyumvamo nk'umubyeyi turanwana so sinavuga yuko hari ikiringo kanaka mugabo ikiringo gihari ni kirekire kuko imigambi ni myinshi kandi nayo ni iremereza
ubu mwaragiye muri Tanzania mujanye na bosi wanyu mwarabonye kumwe n'abandi baririmbyi babayeho ariko tutaragera kubone mubayeho no kumwe n'abandi babayeho muri Tanzania mwakoze ibiki indirimbo zingana gute byabatwaye amahera angana gute mwakora amasaha angahe
muri Tanzania twakoze indirimbo zitanu muri WCB twakoze indirimbo zibiri iyo nakoze imwe bifesa ku yindi amatutuja muri studio ya T-Touch twakora indirimbo zitatu icyo gihe bifesa yakoze imwe mu yindi n'iyindi twakoze ya featuring na darasa ama uno munsi ntizirajya ahabona kuko imigambi dufise imigambi yuko tuzasohokana n'amaclip video
zizoja habona ryari amakuru video azokogwa ryari
bo urazi yuko anini twadufise ikintu cyadushige twadufise imisi mike twamaze imisi 11 urazi ugiye muri studio washaka gusanga bari bafite programme bari ku rutonde bari kwa kundirimba dushaka gusaba programme nta mudakora arizo twagiye tuzanye n'izindi twarindire ko babanza kuzinyanyura neza amabakazi mikamuni
mwazanye nzinga
izo twashoboye kuzana n'izibiri
Mr. Tato
yashaka kwihenda agenda n'amize gome
eh birashoboka bifeze tuba murabonye kumbi abandi bantu bakura n'abatwe mu masiryo atandukanye ni giki mushima ni giki mugaya n'ubugendo mwagize mu byo mwabonye kandi baririmbye mwandi masiryo
kuvye tugaya kuri bandi
kuba producteur
baho cenge
bo baho canta abunga ubusumba sumbanye
je nibaza ce nibaza ko ikidutandukanya igitandukanya production yo ngaha ni yahari ni terambere na promotion ubuhinga ngaha barabufise turabafise benshi kandi bakora bien ntanze akarorero nka ba Kodi ba Masterland n'abantu bakora ibana ibintu bihanitse cyane gusa rero kubera iterambere natwe atari kwenga development isanzwe nibaza ko bariya nabo bafise na population nyine ni ibintu bya YouTube n'umunyagihugu n'umukesho rayi arayivisita urumva rero hariho ingene bashobora kwishikira nko mu museum star music ziyama Trace TV urumva indirimbo iciye ko wibona ko ari yatari muga nta production yo nga ya nta production yabo isumbi yo nga gusa natwe nuko zitaronka akajye ko kwashika bityo je nibaza ko ibitandukanye ibyo bintu ari iterambere na promotion kuba byo bya bukimbiwe tukabyumva byoroshye n'ahandi hose ukuvuga ngo indirimbo mwikozwe ngo muri WCB mbirushwa n'ikorera muri iyo cyane muri Master Music oya na twebwe nk'ubu tworonka akajye ko guca kuri Star Music cyane MTV woza gusanga ari ibintu bikomeye cyane woza gusanga abantu bose babifashe nka kwa kundi nyine
none gushika ubora abonye kumwe n'abandi bifata barapere bari bamwe n'abifata biragece kwikompara wowe n'ubundi kica n'ubundi basumbije
jewe kubera ta competition turimo ngerageje kuraba jewe talent wanje ndayifitiye confidence nta no jango marama
ukwifata za inyifata inyifata utanga mu bantu
inyifata jewe look wanje ndayemera kandi none uyibona gute kwanza je ngiye kwivuga no ava nsanga n'exagere kuko sino kwivuga nani
kubera nta jama ni Tanzania ngo mbone mwene babaye yagura kuvuga tugarutse kuri management yanyu rari ushika ubu mwarasize
ko ava tutaraje muri no management wese yarakurikira sibyo kandi jewe ndende mu mapenda no ma invest eske uya zo fuira gute cyangwa ngo jenda mu fire gute kumwe wese ingufu yarasangana ahubwo agiye kuzongereza buje sinzi kuri abibona concurrence ni kindi kintu niri kuri akora nyene kugira wemeze umuntu kugira ukore nyene werekane ibikorwa bisumbirije ibyo wari ukora hari n'umuntu acavuga ati burya rero umutipe jari ko aransiga nawe acakora n'inzira kandi concurrence simbi competition simbi gukora nyene mu muhigano ukavuga ati jumu tipe niyo nshaka birerekana ko umuzi kuri muri situation so je nibaza ko atabifu yohaba kuko na management yaduhuje isanzwe twitayeho nta n'umwe isumbanye ubundi twese turangana urabyumva kandi nibaza ko ibifu nzuba tudashaka mwo kimwe uzenye no mwo by'ibifu so swat management irasambuka yose cyane yakavamo eske inyungu zo biri kuri yindi urumva ugerageje kuraba jewe je sanzwe ndi murasta nta bintu by'amakode fise zari dinamizi uko nyene management nayo imeze uko nyene none umva ikibazo cy'ibintu cyo turi kuzura makina cy'ikintu cyo inyimbo zitabakiye ni zivire vire ego kimwe gusa nuko tuzojana na generation ejo ni mbona hinduye na karimbaraga n'izitanga kuko ndafise nosho numva nari njye RNB ndafise nosho kuko urazi muri ku muziki we waraje kumbaza ibintu nk'ibyo numva rero muri icyo gihe twebwe tuzoma turi kuri nta kibazo gihari sinzi
I'm going to go to the house.
kibanza kwanza kwimba na mutima ico cyabo mbere na haba tutaraba kumwe na kibanza cyabo iyi fesi warabizi para kunda kuja witera mu kwa na gani asho kugivugira ko sino mvuga basa nibyo shika ngo no munsi kwa turi muri no management kumbure habayeho Sikiraga ngumwe yoba ngo yoduga akagira amasixe mundi ucagira ishari cyangwa gute oya abwo je ku Rwanda giwanje kuva kera muri rinja suringo wiza akagira amasixe je narumva ku nyumba narumva ko ari kintu cyiza kuko hanini kandi hanini ni izina giwe kandi ni bendera y'igihugu izina ibari iri ko iraduga sinumva ko yuko bubaho ikintu cya bifu kintu kibi kiri ku Rwanda rwanjye n'amabifu sinigera ndakura mu munsi ni kintu mu kintu cyo kiba
ndashimira cyane kandi mwakoze kwa mushuri kuko mira kutuganira ibintu nk'ibyo kuri management yanyu fish on the floor
nafo zisa
kubona ushaka gari
ikora
oi